Mar od bura marango budget kod chenro mag omenda Ndindi Nyoro omedo olo kwayo kuom jochulo osuru bang' yango ni budget mar ik omenda 2024-2025 biro medo idho nyaka trilion 4 kowuok e trilion 3.14 manyocha ilieko. Sitigo bende kweth Azimio la Umoja One Kenya Launch to medo chayo paro mar chik mar omenda magikoni medo inyo japiny masani pek uchumi koro saso. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth.
Mana ka odong jumbe ariyo to isomo budget mar ikomenda mar 2024-2025 e od bura, jo Kenya medo bedo kod luoro matamre gi nono e wi pek mar uchumi. Magi timore ka jakom komiti od bura mochung' ne weche mag budget kod chenro mag omenda Ndindi Nyoro omedo olo kwayo kuom jochulo osuru ma pacho ka bang' lero ni budget mar ikomenda mar 2024-2025 biro twenyo nyaka trilion 4 kowuok trilion 3.14 manyocho lieki.
Na hiyo bajeti ilikuja kama iko 3.14 trillion, lakini najua tukipitisha hivi in the next 1 week or two itakuwa kama bajeti ya trilioni 4, kwa sababu tumekuwa tuna consultations mingi na viongozi wa serikali, His Excellency the President akiongoza.
Nyoro manie ni county Masamure gwenge mag Maralal e kanisa mar PCEA olero ni medruok mar bajet obiro kaluwore kod dwaro mar medo kwan mag jotije sirikal monywando nyaka jopuonj mag sekondar Madundo Junior School.
Tumeongeza pesa ya elimu, na hiyo pesa ya elimu itakuwa kama 680 billion shillings. Ile pesa itaenda kwa elimu ya watoto wa Kenya, na hata ile bajeti ilitoka National Treasury tuliongea na President, na on top tukaongeza bilioni nyingine 5, na hiyo pesa tunapea TSC. Now we want to reinvest that money on top of what came from the National Treasury. So it is over, I think it's over now close to 15 billion. Haswa ya kuajiri walimu wa JSS on PNP terms. Na tumeweka pesa ya school feeding program. Na kuanzia tumewapea bilioni 3.
Ekindego, jatend DAPK Eugene Wamalwa akod kweth mag jo od bura magazi miyo kaloso imbo mar Kenya. Kanista mar Pentecostal Harvest Church okone jo od bura magazi imio mondo kwed paro mar chik mar omenda magikoni kumo japiny.
Lazima nishukuru wabunge wenu waliosema no kwa mambo ya finance bill last year, na pia ni waombe mwaka huu tena, sababu finance bill 2024 hii ndio mbaya zaidi kuliko ile ya 2023. Wanaenda kuongeza bei kwa kila kitu.
Azimio yago pek mar ngima kendo seyo sirikal kumre mfungu pek mar ngima kupogore kod medo suru
kwa nyumba, mambo ya mkate, vitu ya kawaida ziwe zero rate, tusiweke ushuru hapo. Hawa wako wanasema kwa finance bill 2024 ushuru unaenda 16, unatoka 0% kwa mkate na vitu mnatumia kwa nyumba zenu, unaenda 16%.
Walter Nyambaga, Ramogi TV.